Once again, 265 talk. Yeah, Brian the main man. Madara.
Port Fajua, aka Port C.
Yeah. But you never cut two guys all the time.
Yeah.
Port Fajua, Brian the main man. Nelo declared we are Frankani. You would call the Yangi. Why did I go to Joga Magometsi? I've been a good talk contract. Yeah, Pope Yangi, Dagometsi. Kubindula.
How many Portican is against these Swedish ministers? Joyamba. Pope Yangi or Ruka Magometsi.
Yes.
Kodi argument pakuruga kwa popu yan. Alusa jan,
ilusa jan.
Nanga popu yan,
agulusa jan.
Alusa jan. Nanga abindura jan.
Nanga popu yan, chimene chinga tinga chimene cha bangisa kuti popu yan
aluke. Argument.
Ndija. Kosa mfana kuli bachi.
Chamfura ndija.
Tiangana zoseso.
Yeah. Kana ngende mene.
Tiangana zoseso. Inyo dakala mo badete tonele zimezi ife tuma tokoza ntavisa kuti zizi zichitika ndi apo Malawi Real Estate Association magazi amene amagula ndi kugulitsa malo komanso amamanga manyumba amamanga kugulira ni malo ndi kumanga nyumba ndi kuuza ndi kuti ndiyo muzika kalamu ndiyo ndi kumalipira nyumbayo ngati rent
komanso pali ena amene mumakhala muli ndi malo muli ndi manyumba mukukanika kwagulitsa chaka chikutha ku makastomas muna
pesa
apeze na amene wawo
aku Malawi Real Estate
mavuto anu asovedwa
asovedwa nambala zawo zili pasi kumwepa muona zikuendaenda pamene aha ndi nkhani ino imene ili pano
nkhani imene ilipo lero imene tikufuna tiionetsere timene tadziwitsa Malawi ayiwunikire ayimvetsetse kuti
nkhani ino inavuta kwa yatha
nkhani imene ito amwene inavuta kwambiri
Ndiyo kunzuzu kuliana atatu ameno, kutisa kuna atatu Kuli Prince, kuli Mega, kuli Popu Yangi Ndiyo atu mbuka tuwa sana ndalili ya Popu Yangi, jifuwa Popu Yangi tu anasita zitu
Popu Yangi amangu ene kumudalila, ifo yona kuti Ulando nondu kwa yamba, artisti wa kunzuzu Mwela boela, kufikila kukulula Malawi Ndiyo nyumbo zake sondu kuzigonda Ndiko yamba kwa mbili, andi mwana uja ameni na zitoko zabe kwa mbili ya kumeti Kuti ndamele na kukira nchudo meneja yote ya panga pushi kufikta nyimbo zake pa lifu imenezi
Nene na kuti ndia kumeti?
Kwa kala kunzuzu kwa kala madista angati, ameni feda kadugu andi yoko malifu yao sinda
Kwa kunzuzu kunani madista kuna jina butterfly
Butterfly
Panoba suwi marapas
Kuna mafana mbili, olivino panoba, kuna mafana mbili oda namba gali gali Kulifana na mwenye ndibulezi, itimadenda ni ndo kuzuzusu na lilo bi Magula kina lilo bi Na mwenye ajesu nda kuzuzusu
Mwenye mfana wa uje ni wami nyaka jimbo kina kati kati mandat
Haribu
Haribu ni mafana mbili
Fact iti ngo na kuru kuzi MZ Madista haribu ambili
Haribu ambili
Kwa mano sana figi balivu imene Popu Yangi agometi na murenga nukumufigita Ndi Zikone takuti Yanuageo bali kusakulizana kumene kuna haribu Kani zoto kuza na lindala mama kontrakti Kani zoto kuza na ndijani Kwa maineo bendu kumudzwa angu yake fanai Kuti ipina baki somehow fanai Kakadwa kake ndu kurani ndu kufutira ponditu Ndiebe Popu Yangi
Mumudzwa nwe?
Popu Yangi ndu kumudziwa Popu Yangi ndu kumudziwa
Okay Kani mene ya baba Chuyamba diambe kwa yanga na point Mene akundi popu manai Ndiyo futira hapo Okay Ino ndu kumbu kina mguyomo Popu Yangi mkunatuluka Kunatuluka uje ni Nadi jana screenshot yone kauni mung group la WhatsApp la comments.
Abuluka.
Popu Yangi nani na kuti niyo basi ndangoruluka. Mung group ndaruluka. Zifoka siti madzwa kuti zifoka zake ndizotani. Kuti ana nene zimezotani. Kome niyo muda yona screenshot imene jayo. Pazimena naye nkula zija. Ana yankula kuna kuti kanga ndi ku kanga rosokoneza ndine ndi ndinguruluka. I think it was something like that.
Amen. Bantu 6. Anthu osaka madona munthu mmodzi. Amen nakuta Aone pa mtu kuti kuti chimene akudana na Joan Zanga ndi dani. Kozi iyeyo akutanthauziratu kunena kuti ineyo ndikuoneka ngati kuti ndamene ndikulakwitsa zinthu izizi kwa Zanga osewa. Ndi ngatakuona ngati iye ndimene akulakwitsa zinthu kwa Zanga osewa. Alibe kuthekera kuti angafunse kuti amene chimene ndikulakwitsa zinthu ndichiti. Koma kuthamangira kuti ineyo basi ndatuluka.
Ya. Okay. Nthawi imene zidachitika zimene zija.
Sana ruge.
Sana ruge.
Anakambira. Anakupanga kisitu pa ruge. Anakambira.
Komana komedzi. From that time I remember komedzi ndimene yapanga inabweretsa no mafana ena. Ajina Diego.
Yeah.
Ajina
Diego Watumanye.
Diego Watumanye. M. Debo. Ndi. Ndi ndani. Ndi. Kaso.
Kaso.
Yeah. Ndiye. Ine unkona mwanga eti. I feel like kuti. kubwa kwa competition ni sio imene kwampa kwampa kwa place mwana wa jangati pa kona bina pale chipa sina ngawa mbira kujana ngati ako meti jema muda ya yonga
ndani mandala wa mbira
asset wa mbiri ndema resources aga ako meti wa mbira wabira wandani kwa hiyo uzi ndema nara za mwana da mfana mina ka pride ka kuchuluka ndi wana na mbolisi ya mwana competition ina hichi
ina mfana ya mwene ndugu mudziwa in terms of kalidola get mfana inda kumana naye kwa mwana ndo most ndaratu ndageza naye kwa ine ndina muona be kuti I don't know if it's childish. Kwa mano mapanga be kabehefie kachakoneka kuti be kudzifira kwambiri maristi amadzifira. Suri kulagwitsa marista artist adzifira bese vakapeza po. Kwa mano kudzifira kumene madzifire kudzifira kwake ndi kwachibwana kwachimwana kuchakoneka kuti basa mangoona kuti ye wafikapo. Kwa kometsi wafikapo akometsi madalire yeyo. Akometsi singa dalire mwana ameno kujaye. Sizingatini. Ameno jana mukumba kuchokera kumunda. Ndukumukulitsa ufikitsa level yemene chayo. Ana ndani. Ana amakudzwa kurasani yamena cha.
Ode we amumunyoza
kumba. Ai sindukunyoza. Tukuya analyzing. Tukufotokoza zamene zibuzilini. Of course itakukanga talunjika kwambiri kwa yeye kwa kumisa.
Fast forward. Mwana wa jana wakamba kuzoti WhatsApp kwa YouTube channel yake. Choyamba. Tika nguna YouTube channel nyimbo zake, ma video zake ndio. Amaikuwa kwa YouTube channel yako Mets.
Yes.
If you remember.
Kwambiwa.
Ukaangalia kwa YouTube channel yako Mets. Ma videos zake hapo piani. Maiwo ndio amena kuoneka kuti ali ndi viewing yambili.
Yeah.
Ngosa ama distena. And it looks like conflict hii yabwelaso kwambili pamene popi yangi nyimbo yake ya Mesa.
Mesa.
Inakuwa na 1 million views. Ndi pamene sotayamba sokumva kuti contract sio bangidwa renew. Asiana.
Kani mene ababa
ndinene kuti patakula kuti mina panali kusamvana pamene pa.
Okay. Kusamvana kulipo potengera ndi mene amapangira behavior ya popi yangi. Ineyo kwa ine ndikuona ngati kuti popi yangi akuona ngati kuti ye wafikapo kwambili. Kuti ulwata khala pa yeka ndi kuti zinthu zake zikho zimamuthikira kuposa kundia under any contract ndi ijeni leko ndi lebo inelis
akona ngati independent
akona kuti to be independent artist ndi kuti yali bo akhoza kumapanga zake potengera ma viewers potengera so anthu support mene atani ampatsira koma nthawi zambiri support mabwira ndi brand ya leko ndi lebo imene yakusaina without leko ndi lebo imene yakusaina brand so simatani simabwira panopa mwana uja kuoneka akupezeka pina pali pose chifukwa chonena kuti company yake imene namusaina ikuonetsetsa kuti dzikwaniritsa zinthu kuti ye uchafike level imene anafika ichi ngati amakhala nyumba yoti imalipira kampani zovala china chichosi choti ndi cha kampani plus pamwezi so ndikupatsa not pamwezi koma after show ma agreement after show show iyi tapeza 20,000 ino mani yanu ndi ifeso yathu ndi zonsezo zimachitika koma mwanayi after kuona kuti ineyo basa anthu mwina amudziwa kwambiri aona ngati kuti angathokwanitsa kuima paeka koma sizophweka Brian
sizophweka
ndipo mwana amene iwo angopanga dzibwana ngati anthu asakumvetsesana amafunika akhale masiri modzi amvetsesaneso panopa kumuoneka kuti akunjanjanjanja ifa kuti mwina wazangu uchitika pa nthawi yokha koma tena tidike ne nthawi sadzakwanitsa
popi yangi panopa ndi independent artist panopa mbuyo mu ma booking fees ake anda akometsi tikaonetsetsa anali akantengobe kabwino
yeah ananena kuti anachira kumitengo ina yakati ka 3.2 chakuti million ya divani
ehe ina 1.8 so
ya makopaleti ina inali ya mashows mangati ma event ina wa mavola lao
yeah panali mitengo ngati mene yokupa yangi ali kwakometsi
yeah
right panopa what do you expect kuti ngati independent artist zikha mota mitengo tidalile yomwe ija
sizingatheki kudalila mitengo imene ijayo
kapena pano titha kumbuka kapena
okay sizingatheki kudalila mitengo imene ijayo chifukwa chonena kuti panopa ya ujangati independent artist ndekuti chili chosaina dzipanga yekha
yeah of course yeah
nde ngati chili chosadzipanga yekha kwabwera munthu amubuka event kuti akampangire perform munthu yo wabwera ndi 250,000 yeyo popu yangi tsukulu mene lolo koma ndi nyumba mwa galibi ukaza to popu yangi angakane kukapanga perform kumene
ku 50 vini
eh
250
vini
Okay, I don't know. Amina muzada ndizo kupanga manage.
Kodi okay. Ine ndiranga kufusa ku plan. Mhm. Kukhala kwa akometi. Okay, kusainina kwa Pop Young mwakometi. Ndi kusainina kwa Dremo kwa Vaningongo. Kapena Eli Njuchi kwa Police Chikwebe. Mhm. Kumene ndingatokuona kuti kwakhala nthawi itali ndi kwa restart iwo pakati pa pa pa
restart. Dremo anasainida 2020 mapeto. Mhm. Ndi Vaningongo.
Yeah. Pop Young
Hope yangi contract yao kanga de number 2022 mwe kuma bedo kasi something like that.
Elinjuji
na sim 2020 mwe.
Elinjuji ba bidu ramwe na ulwa no 7 or 8 years. Ada kali ndi police ndi kwembe.
Okay.
Ndemu kapangalesi pakati pa artist to sewa. Ma artist amina ma tana rumwe ndi ma artist amina ndi ndalama ndi ndani.
Mata sisi zandrama zao be kumabe amina li successive.
Heru,
ndio kana ile kumanya ile njuji
ndi dream. Wajira roba na watu kuzumika ye.
Amakanga ndio is coming.
Akubwera is coming. Eh? Ndio wangobwera kumene wangokwanisa kugura njinga ya moto ni ndarama za kusoma na mpasa ziti. Akuona ngati kuti basi wafika kuti ye that is what he akusoma
mali.
Yeah, ile suru. Ndizo ni uratitengela tu. Zimina mabanga zaka bazazi. Sumuna yone?
Ndesa ndawa nila wisa.
Iya ni mango erenga, ni mango perega kare example. Uri ya jimena mabanga kwa chivi, ni kukula njinga ya moro. Imene ya wata zimanga delivery atu manyumbamu.
Okay.
Ndi ndalama zako nsumu.
Ya. Ndeti gatitita diti yangane angwa ili. Jifuwa the first segment of this talking.
Ya.
Tiku yangana angwa yone na kuti.
Kodi hapa ndura jani?
Kavena shimene cha mpaki chapa ngisa kuta hako mezi ndi Pope Young
asiani.
Jita kula jani. Ndeti mpaku yangu kula kumene mungu yangu kula zutink takunena kuti mwina ndi pride.
Kwa mbili, ndipo yonesi nga tuti kuti ndi
pride. Kumbali ya Pope Young.
Ya. Oh, okay. Andrew, ma disagreement ye na ngarali ipo kuza na disandalama, eh? Angkarika rimao, akuzu kukala otega. Edi, inesi ndi mbali hako mezi kwa mbili kuti 100% hako mezi. You cause a governor committee, the many and Pangasa Fanage of Rajogi. I. Ndugumusia, Molen, Commando Tengela no Agomet Women and Tenga. Eh, who fix a many you are. Eh. Then Uzadanga so Kadibilam, Menin and Monela Motu, Zimena Mabanga, Chimene you are. Eh,
personality,
I get Nomgomana, Boguyang. Mugazana is so long so can disoye Pagambiri. Zambi is Mankala like a bragging, don't you? Eh? Nde inagometi ndi mangu waona Eugene Aweja Lord manager wao ndani kaguluka au ma DJ yake na arasaki na sabufa ndani pata kisa ndibwa nacho ose ndi mangu waona mena mapangira kwa maana ndikamutenga Pop Young ine ulandu pangapo na uzapo kula ine ndekeza ndi artist kwa Pop Young timanya ka blogging kake kama parigiza kanga ndi uchaudishi sana kule sana zindikire kwambiri. Sada zindikile za kufunikira kwa zindu zina zake zimene pano pakuwanitsa kuzipeza.
Ndemo kunena kwanu tine kuti tiyangane kunena kuti ma immaturity.
Tuko zoteka kuti immaturity kuphatikizirapo sokuti iye yomwina kamuyo kake ndikotero. Atata dzichepetse ndekuti zindu zikozo kukhala bwino.
Character yake.
Eh, character yake
ndiyo dzibweza ndi.
Character yake ndiyo dzipokuwa.
Ali ndi he's too tima bachizungu kuti egoistic.
Pano pa tikozo kuti ndikuti ino Pope Young iri even kuti ma mambiri lokucha kuti tuzi take ra Pope Young ndi mbiri na reverse action. Iya. Ine ndo sindu kumunyoza munthu uyi. Komano ndikufotokoza.
Ya, koma mumunyoza.
Iya, sindu kumunyoza. Komano ndikuona angu yakumene munthu ayachokira. Pano pa ndikudzabwira ndikuluga ruga kumene akuyankhula. Ino mungatekuona even pano pa social media zimene mapanga post. Zokhala ngati kuti yaona kuti kutuluka kwa mukampani ya mukontract yake ndi ya komitsi ndekuti sakuvutika. Koma it's just 2 weeks.
Koma sakuvutika kumene. Mesa pano pali free.
Ali free komano.
Ali independent. Ata kupanga zinthu zimene
akufuni. Eh, angatupanga zinthu zimene akufunira komano in terms of making money. We are looking of my issues okuzana ndi dollar. Ndalama ndi kinthu chofunikira kwambiri.
Madero?
Yeah.
Okay. Chabwino, tiye ntipitilize
zu. Yeah.
Tikumbutsane, Kumalawi Real Estate
Association
22. Ndimene yeah. Ikutipasira zochitika chitika zimezo mchitika.
Ndi 2, ndinkhani yake ndimene.
Chachiwiri, 265 Entertainment. Chido yake ndende kupanga promote oyimba. Banga advertise my business. Yeah, ndi ma platform osiyana siyana, website, ndibwera ndi digital magazine.
Yeah, YouTube.
Ah, yeah, ma platform ato pa Facebook, pa YouTube, ma videos ngata wawa, muti kupanga place ma advert an muti. Mbene mu.
Komaso
munjira ina iliyo, saka ndo pangira ma design.
Ma design. Okay, timapanga zinthu zambiri.
Chiyo zeto. Cha marketing. Nanga chinthu.
Ife timapanga chinthu china chiyoso chokhuzana ndi business ngati marketing ya zinthu. Timapanga ndithu ngati mufuna photography, ngati mufuna zama film, mufuna kupanga promotion film, mufuna mupange promotika ndi chani. China chiyoso chimene mufuna kuzoti chidziveka pa air.
Basi.
Ifeyo zimene zotimatani
tiweze tiyamphuleni
andi so alinde mwayo nena kuti munthu ngata kutapatsa business ya zinthu zitatu business yake ndipo chimodzi tengati kumpatsa ulere
ulere
yeah lese ngati ngwelekeza ngati kuti mwina munthu yo akwa alindi company company ifuna mwina designing ifuna bana ifuna zithuzi mwina yojambula anthu adziona kuti zithuzi
zitawaza kuti zithuzi ka jambula ulere
kuti zithuzi kujambulana ulere tikupangira ndi design zinthu tikupangira Sony. China jaga ndithu ngati supplementary chongo thandizira kuti aya wawa chifukwa kuti atipatsa ntchito iyi mbali ile tani ndenga ndimwe ndi zinthu zitatu zoti mukupanika kuti mupite nazo pasike fojo kuganiza kuti eh chimodzi chiti tengera ndiramu tabwera nazo ndi zosezo tidzakuthandiza ndi china chomwe
kuthandiza chira athu ndi manager okay ababa ni kutengera mene mwanenera muti
yeah
kutengera ma analysis yanu mene ndamvera ineyo sindudziwa ngati zili ndi chonjo tinena kuti kakhalidwe kodzi kweza gabu byangi komaso mwina make kusakwima zero
kusakwima zero
eh komakoma kumbali yako metse simuna nene kokuda kometsita kwa ndi mavuto anje chifaina ndi maona songa ndi mwina kometsiso kumatenga nyimbo zana akumazinga mwina kwa kujeni kwa kujeni kwa mwina ana wasozima panga effect silinga cha kudziwa ino muona pa
okay as label the label ndudindo wao kupanga post nyimbo kuliko dira bwao.
Disappointed.
That's okay.
Yeah.
Yeah. Nyimbo zatu, za artist zatu, mukazi beza.
Ku
channel yatu. Yakuti yaku comments. That's good and that's okay. That's that under ninkozo mina kuti
it's an agreement. Mina contract mawa amazina.
Even all the sakaya kuti ndi agreement, koma standard yezinto. You win need the current chonjo. Nde kunkhani mene ndikona ngati vuto palibepo.
Vuna palibepo.
Ai, vuto palibepo. Imene ndi record label ndimene zimene zikhalira. Ndawo ngati akumaona kuti moto nyimbo zazo kupezeka kwa komitivu ndikuti ndirama zimene akupeza adzakhala kupeza komiti ndi ma YouTube chanchani mauti ndikuti adya kwambiri. No, iweyo kuchokera kumunda wakito akito kupanga lift. Eh, kuchokera pa polima ndikozorule kuchokera polima mbatata pano wapeza mpamba wambolima chimanga. Eh? Wamba kulima
moving kubuka, forward moving forward
makazo at least yeah
tiyangane kuti popi yangida kometsi asiyana apota yangana kuti mwina ndizifuka zizi zimezi takhala kuti zapanga contribute kusiyana kwawo
sana kwawo yeah
akometsi yaluza chani pakutuka kwa popi yake
akometsi silingane nekuti yaluza of course kuluza kwawo betu kuzongonina kuti ka vibe bangono kakhozo khala be katsika cause chimene chimachitika ndichona kuti artist akachuka amakhala nawo anthu ake special amene amamfira ngati mene kulili yeu cha kumzuzu kwa anthu kumzuzu kuchiwapi ndi mwana oti anthu ambiri anamukonda tingathe kuona ulo kashoka kadadza pangitsa kumzuzu kati ngakhala namamunena kuti ayi kuna dzadzana koma ndi mafani ake muyeso ndi mwana akamakula mafani ake yeso adzikula ndi mene supporting imatani imakhalira imeenda level imodzi imodzi mukamakula nanuso akulakula achamakhala kukangana nini
kukangana nini
ndiye ngati fana iwatuka mwakometsi ndekuti tiyembekeza kuti akometse ka vibe kena kakafanayo kwa anthu amene matai hado rama dife watu ndamene ndekuti kachepelapo
kachepelapo
eh kachepelapo ndithu kwa mapangani ya moving on ya management ya committee management ya committee singabwelele basi chifakyo rinayo ili ndi artist yena Koma vibe mwina yapo buyani ndi mene inenga kangarani yatsika. Komano iwo management yao ndi still stable singa lu tsike bebasi ya.
Komano popo yangetu anai trend setter atoka kometsira.
Eh ndati stamina na yamba kumusaina ana munongera ndrama zambiri fasi zopheka kuti afike level manager anafika ichai.
Sizopheka.
Hayi simasewela ndindalama na millions.
Koma komesi yapanga kundrama zao kutoka komano.
Kavena. Eh yapanga ndalama.
Mwina apachitika loss.
Yapanga. Okay, ini aku rumu okay. Anu amena matara media, aku zaman aku di aku mesti dambo mai jiwa. Ah, papa yang aku ribeu.
Eh, of course ya.
Yeah.
Aku mesti. Kumano. Aku mesti as binde. Aku mesti aku lihat cerita china kuamba.
Ya, kita cerita lah kami binde.
Kuambil lagi. Kumano,
eh, kumano panova anu ena naik jiwa aku mesti fajar papa yang. Kuda mana itu ayo kita mu aku mesti. Maful wazin dan kubila kita di cakup jani. Ku aku mesti. Nih aku zaman yang aku ini aku di. Ago miti ka vibe kena kakozokuatawa
kakozokuatawa eh. Okay, moving on. Ago miti pano paru M Debo ndamene chakuti wasaina contract
so,
ya promotion contract ndichani ndi
Bomplay
ndi Bomplay.
Okay, contract ya suri ndi ya M Debo okay koma contract ya ndingati ndi Ago miti moti ya ujama banga represent Ago miti kutati situina lesa mene ali mu Ago miti kubarura kubabuyangi fa kubuyangi bano basali mwa comment ndero nyimbo zaka sizilveka
tikudziwa
kuti ehe nyimbo zake ba boom play ipo mwana adzipanga post yeka ehe koma anongati kwa management ndikuti kukhala kwa nakasowa ehe Diego Romano ndi MDB
tinero kuti kupanga kuzipanga upload ku ma website amene azizipanga koma anomwe sizimakhala kuti zili promoted
chifukwa contract yali promoted
ya contract yao jakwani sangati kuti boom play yo izizipanga izizizika
izi zirenga nyimbo zija ndikumazipanga post zoka
eh ha izi zipangisa kuti izi zipanga reach audience yambiri
yeah.
Timati kwa ngati ma website let's say ngati website yatu
yeah.
Timati kupanga recommend kuti artist akambira muona through our website
yeah.
So I think contract yawe ngati
ili pamene popo kuonena kuti Bomplay mafana aruta nyimbo awo ndikuti nyimbo zao iditenga yoka kuisiya pa Bomplay zimene zipangitsa kunena kuti ngati munthu ali ku United States muna khalago ndi pa Bomplay pa Spotify pali nyimbo zina zoti ukangotsagula page ichi zimatha kungwamba kuoneka zoka ndi wina mwina omanga kuti ndingoyesera kuvira kwei ndimene sizidzikhalira pa Bomplay paja ndiwozati apanga post ndi kuti nyimbo tina mwina tikuoneka pamene paja uyu kangaraveka ngati kadzina kankacha ku Malawi Malawi ine iyi munthu ali ku yesi ndingokavira kwa nyimbo
ndi nene kuti ndeno ineyo ndifusena ku of course mwina you are not in the best position to answer koma nokodi zimene zizi Ago miti wa makonzera kuti zichitike popo yanga kachoka kapena inali setup
ai kodi ndo popo yanga makomiti sana tutuke ngati za ntendile
eh inali contract yatha
inali contract
yatha mano contract
mesa mano contract inata mukudzodzo kuti mashow zena alipo kuti makamenya ambiti zabo kamenya mwana uja
contract ya baba yatha
contract itu yatha eh sana okay kan ndiyo contract yes sana ipangile nyu
eh ya
sana ipangile nyu contract sana ipangile nyu kutondoza kuti akumesuri naye mlandu ya ndipo ndi mashow zena
mimi sina pangile nyu contract
no sabu miti ndipo kuyanga
ayi
ndikuzana plan ndipo kuyanga
pamene patie ndisauki pano pasiti kugwirizana komabe tifusa ndawe ndakutafusa kwa miti yo ndawe naye adzati uzaoka
nene kuti
tira
kuti vetetse buno
bwino
koma ineyo mimi ndikuonena ndikuona kuti sifuru la komiti
sifuru la komiti
ayi
Inyo sadi mwana mwana ngodana na.
Ai ne papa ngisinga dane naye man. Ndifano ya dori doimba ndo abo nyimbo zake ndi mavela tani. Ama sangala tsantu.
Nde pamene papa competition yapo kuyangi ndi Mega.
Ah competition ndi Mega ndi overrabe. Ifa yo kuti Mega. Sanga black yake singa kale ngati ya popu yangi kwa komiti. Mega sana fikiwa. Sanga fike popanga kompea ndi popu yanga. Kodi zinthu zitu mukapanga kompea, muzitengera sokuti amene mmakhala nawo pafupiwo. Ama kuthatizani modani.
Mufuna bana bana.
Ndo ndo mfuna ndo zoti ma management. Inoyo mukozo khala osatha kuimba, koma management yanu kukhala yabwino ino kufika patali. Koma wina anga tokhala otha kuimba, koma management imene ali koma nkanika kufikitsa level ina.
Ndiyena akapano kumene popu yangi, wachoka mwakometsimu. Tsogolo lake mukuliona bwanji.
Tsogolo lake ndirofuka. Analysis biz management yabwino. Bas, that's it.
Mwangu ngankhulana mukhe.
Eh, kana ke ndimene yo. Iya biz management yapo, koma andi kupanga ngati independent mene zili late. Sanga pete sopa tsogolo.
Kodi zija zoti walowa ku Senato Media zija zinali.
Malumaza chabe.
Zika umbone.
Haa umbone zilibe. Zimeze ya umbone zilibe nditu. Nde, pameno ubalifuru.
Mugani za mbisi lato wa yosinga mkonde mwana uje?
Kumukonda mwana inga tuwa mkonde kwa mwana uka tima kamena ni nagogo. Mwine ka abulochi ngaka kampeza, atirika wapanga sote, ah ini ya ndira na ande, ndikatele, zikapa kizazote zusempana.
Ndeti nene kuti tina wana hapo eti, tindiki tansu japo na jame tisi. Waenda mungati mareko lebo, masu mamane ya osi ya nasi ya ana. Abu ino. Kena kumina jifati ya kalido, kapina mwina kusamfana ni hatu. Adamu siya siya, panopa, ndimawana last time.
Mwana uruwa. Mwana uruwa.
Ya, musamuzi.
Kwa ni juzi, ya, musamuwa mwini. Ana mwana uwe, ana ukula tine. Ama uruwa.
Ya.
Ayu na mwene.
Ndinaona post ya kika inara about a week or maybe a few days ago. Akunena kuli phone, ni kumufuda, alibi phone.
Imagine.
Alibi phone, so kumufuda.
Zinduza kumufuda. Imagine.
Mumu gani zile kutu kubia angati kufika kumene kwa?
Eh, wambi ila angati kufika. Amwene. Mundu kukala kumene
tibi. Chifuwa mechisi ito anayinda ndi... Anaidi mu, eh, masa anaidi mu, wao kumu kumbi kule chino ni doctor na madi.
Abadi fula mtu
kuna madi. Tuwangi
muhamu. Ineye kwa mwambi, ame nina muona ula nani tuko na ye kwa mbi, ni tuwangi muhamu. Na madi ngu nduwabu inuwezi kwa mbi, nduwabu so ditu mkusaina. Kwa manu kumene kuna gali nga fixi ni, kusaina kwa siri ya si tuwangi. Ifa tuwangi amu nendi nkala gale wa music imala ya muono. Wabanga zitu zambiri. Yo loivu ni kamwana kakala duka kafika vine video gachi. Mesa uweche nukurukuku yose gachi.
Kwa Atalanta.
Ehe, ama chifaja faja ye uche.
Yeah.
Panopa mwina atatu kuzoma 2 or 3 years.
2 years.
Ehe. Anani bendi mpavu mfana uja wadina kuti angada kalabe odzije beta. Akabwezani batuwa. Kumagatima kwa zizifa kutuwa ineo, chifa kutuwa wandi vira. Mati sita kumalawi, ajinya mata. Mukabeza mwai wa management, chondi. Isetani, kumatsarila maluzi ya management. Otherwise, Muzita, ngati mene ina wako marani ya kutela.
Kwa ni sima kupoteka ni kwa mbili?
Kwa mbili, sima nipoteka. Muntama, amwene, kupesa inuwe imagine. Amwene, artist ito amwene, anama artist mmakwala lama kukumba amwene, nipuwa kulira. Ama pita amwene kumaka bempa kina polisi yaja. Kwa amwene, chati zeni.
So yeah, pebani
ndipesa kwa mwana. Ndemu gatelo mwa masaina mwana. Eh, mimi ndini nakuta mabwela ina kumabepo microphone sexual kuti ndipe kale kose. Ndemu mamusaina mwana uchi. Mukugira naye chito. Eh? Mwa isetsa ino kwa sokolo saka drama kano pamene panali kuenda enda kukonda ponda apa kupesa ka drama kuti ngini ja mwana uchi ngutekela fike pa air. Eh? Wa blower alisa kumudziwa. Akaenda apa anthu akulozerana. Akaenda apa anthu akulozerana. Aka fike pale fura bas. Panova ndi dzipanga zanga contract yanu si designers. How can you feel?
Okay, ngani ndimeneyo.
Eh.
Tipi na last segment, mimi ndinga pange no finish.
Yeah.
Unena kuti kodi mareko dileba ku Malawi. Anga kugwire bwanji chilo ndiana. Chifo mina ditamena kuti ndiana wa. Mina so tamena kuti mina so mareko dileba ndi mavuto. Nde let's look at that. Tati ndingo mwako madzi pamono. Tibwerasu. Okay, nkane ndimene yoyo, ndimene tanenea ku Malawi real estate. Ndimene kuti batsira zochitika chitikazi. Iwowa ndepali chinthu chimodzi chimene siti nayo kule kuwino. Amagula ndikumangira ni nyumba. Kugula malo ndatazo malo. Ndikumangira ni nyumba. Inyo ndikalowa nyumbamo. Ndikumalipira pamoro pamoro. Ngati mene malipira rent yanu ichi.
Zikufika Malawi.
Nyumba yabwino tena ku nyumba ndiye 10 million.
Ehe, kana ndimene.
Ino muzika lipira pa mwezi.
Kana ndimene. Muli bayi na ili yose, bora mukhale zori muli ndi chido mene magwira yotani yolozeka.
Bas.
Ndi kulozeka zikuti yolemera koma no muli pa permanent.
Muli pa permanent. Cho.
Inuyo company minei ikumangirani igula malo, ikumangirani deni, munya mukamuteka karundu wanu muzika khala. Muzingo adzingo kudwane pamuno pamono.
Ndasa dabwe ili nenduka mvila.
Easy taker. Chaka kino jali sali ni vila yage.
Vila yage yage?
Yeah.
Yeah. Ah, guys. Okay, yeah. Chabwino. Moving on. Kani metu kamba wapa ndi yongo ti... Kumalo kuna unta zambiri kumwane kwa tukumaka na mavuto.
Mavuto kwa mbili.
Ana wa, oimba wa, akasaini kwa
mareko
dilebo.
pakufunika balance ya ntundu wanji kuti artist akasainidwa kamena record label akasaini artist pakufunika basikala balance ya ntundu wanji tawuzina sama kaudola kusenda artist tawuzina sama kaudola chima funda ndi chanji fuma yukwa kunjawa tika maona tima wana jinarema aja
mpaka bano
aya itangu wadika mavini panopa wakuchuka zulosi ya pasikuwa palipe kwede kwede uluosi ndi mavini rekozi mavini rekozi kungu kwea vichiro mwana ukwa bitabe patukoro mana kumabiliula record label kumabili.
Kula mbili umeno kujako ankalagali kuli producer ujawi na ujaribu tenda na mene. Kana kwa tenda tumati tenda adekoni le godi sita adekoni le.
Adekoni le godi.
No if you not adekoni le bali producer bina wagi umeno kujako ndoa kare gari kuma ndoa chuka so ada gari bemule godi mene jaya bamba kare gari ndoa le mela.
Kumavin.
Kumavin ukom kuch.
Yeah. Mavin ukom zinde.
Even ukom kuku even ukuyu kuyu sa. Aina ma madist mina aina rigulo sinda nda ningo kulu. Magazo la management.
Indeed.
Akala kare gari. Kumasiya no mwina umeona be kurandite kulele kuti lebo yango
olomene ajina liwe nana bezira ajina drake anasiyala ajina goma ajina drake amazobe kuti nachokira kuchani
cash
money records kana ku young money
young
money cash money
anachokira kuti
kupaita kusokuro kene cha ndabwelisa yanga ovoy koma ndinachokira ku koma sokuma ipanga be
support
chidumana nabe kuti ndiriso momwemo sikuti amana kuti anachokira ndiriso momwemo
chimelenga malizi ababa tenetera nhozo tinena kuti nene kunina kuti Mali stack Malawi ngati mapeza mwai wa management. Musa na saini. Pakaleluya.
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 Mina ukanga tipa mene papa apa.
Hey. Pakaleluya. Chajuwili, Mali stack Malawi before signing the agreement. Tafufuzani sonikaye kuti management imapanga bwanji zinthu zake. Choninga yotaza hey. Tikchoninga yotanzano aja kamabwera. Kuti muwa musaini musainidwe inuyo. Ino mutigulizana nazo ndi zimene akukuzani. Kuti amwene ife zinthu zathu tizitere. Koma mukamangopanga kuti atipo lini ndavutika kwambiri, ndi basi management ndi atita kuti ngati management ndi zimene mwina zikupangitsa kuti mukangori mwatchuka, mumangoona ngati mwatchuka ndi inuyo, pamene yakuthukitsani ndi management.
Chifanero ndinaona kuti pati chinthu chimodzi zimene amalosati chimvetsetsa pa nkhani ya ndrama. Ine sindingaike ndrama pa ino sakupindula.
Chizomatheni. Mafunika bendi tube.
Ndiye malawa ambiri ndi ndinga element koma ona ngati koma ndi angu andithandize.
Yeah.
Yeah, mukhani se kuthandizana. Pa business
no.
Palibe kuthandizana.
No.
Palibe kuti ine ningotenga ndama ndingo kuthandizana. Tupanga business ndingo pindula ino ndeke ndi. Kani ndiyo kuti niyo what am I losing and what am I gaining? What are you losing and what are you gaining?
Ndiye mezime nokhalira.
Ndiye mwina vuto lina limagwelechikora na wambiriwa. Akamalowa amalowa ndi mtima kuti ndikuthandizidwa.
Ndenga namabwana ndi timu atu akudzothandizidwa akafika pale vuti
athandizidwa apo
athandizidwa pachi
amana kuti
afika which is not true sizokuenda kukhala yonjo that's why I'm saying unena kuti
pazikhala lawyer
pazikhala lawyer two tafufuzana kuti akata management kungo thamangira kufika kuti wavutika
komanso vuto lina mwina ndikusaidziwa business ya nyimbo ndekwezi business ya entertainment ndi yakulu kwambiri
ndekulu kwambiri
kosaso zimene timaona
ndekulu kwambiri Dekana yake ndimeneyo ndithu majesty ma management iso
oloso
musamangolola fakoti munthuyo mwamuona kuti alibe kali kose mwampeza basi fakoti alibe kali kose kungotira kusaina takusainira kamavura makhani zake ndiziti nanuso onetsetsani ndotomeko yanu kuti kodi mmene mukusaina amwene 25 years amwene ndi chaka chimodzi mudzapanga linyuzi zakhala iko nchunchi kuti mwana ujaso naye atikhala kumadziwa kuti mmene zinthu zinthu ndi chonchi artist adziwe management idziwe lawyer adziwe tikakoza zimene ziza malawi ma management athu adzipita beki tsogolo ndi ma artist athu kuti zienda bwino amwene panopa zinthu zinasinda ndalama imapezeka kwambiri munthu aka artist akhala mwanda management andisakhala pressure ifa amatha kukhala ku nyumba iyi alipe management
ndi management ngali ma promotion company
yeah
oyimba ukasangalilipire
ah sisingatheke
adilipira bwanji
adilipira
bwanji
lebo ndi mene kwena grand chiro ndi ife
yoka ifa tizi
grand chiro oyimba kwa mbenyi mara ngati pa tsama kha munthu oto angotengedwa alibe kale kose ma show zeneni wa tumakiro ma show zeneni wa artist amakiro kuuzidwa amwene kuli show kwakuti tsiku lakutira kuti mukozeke mupite mukaimbe sinthu izo sari sitama kala busy kumasaka kumaloka imbira show andi zimene zozo ndi zoriso zidatha kwa likali
kuti tikama sign a contract kunena kuti tikusaina waimba pafunika pazikhadu ngosolo lamuno bwino lawyer azikhala kuti ndamene wapanga bind chinthu chimechocho paliso a very well detailed contract mavuto ena osaka bwera contract jema panga sort out
to avoid my issues
ngawa to avoid zinthu zokuti ha mwina zoti tango yuza ne
Komando sukuti tu mana kudin kani ya komedi, tiba kuyang panai kuyuza na kabinet panai. Komando sometimes, panai kuyuza nuna ribu bulu.
Kuyuza na.
Jepo contract dia wajib aku fikir bawa biro. Jepo tabu nuna. Ya
ta.
Komando mana? Conflict of interest. Ima juruga kumalau kuno. Asin tu sih kambang kuyenda. Kabinet apa kau ni kambang kuyenda drama. Kukosoma kau duka kau drama kau kuyuju buku kau kuyenda drama. Kau kau conflict of interest. Ima juruga. Jepo cha umburi.
Umburi.
Umburi mana dia mau nak umburi?
Tete zisara nizina.
Zisara.
Tete kukula abo, zisara ni kutimuna zizienda.
Zizienda. Okay, titokoza ku Malawi Real Estate 2022 Association. 2022 ya tuwa kwa Real Association ni ambika mu 2022. Ndipo mpanodu. Kwa mazoji lika zao.
Mazoji lwa kambi.
Kwa maso yo, ndi antodi, mu Association mwumuli ma agent ya naoda aliku Amerika. Aliku uti, kutuwa kwa niyo mwumuli Malawi mwumufuna kukula nyumba ku USA.
Zitega.
Ayamkule na meno. Maja kuja anguso.
Wailand.
Kwa ilandi kuti ku UK zitenga mwachango cha
amufuna ngo kuwenzira ni nyumba
ya amufuna ngo kuwenzira
ni nyumba ya zitse muno buyo muzi zapasa pangolo pangono
zikuteka sese ndene yomo yang plan nao malai nao alipasipa kamena mu description box tika mu linki ya page kwao Facebook kamena ni mtu ngo pira ku chani kwa yakula direct manamba lasu mtakwaweza kamena bobo titokoze next week ikaso kubwela show imene tikaso kubwela kula zina. So kuzana ndi entertainment ya kumalawa. Ini ya mkarebo. Ini ndi Brian.
Yeah.
The main man.
Yeah.
Mubipake also follow YouTube channel yanga. Utapanga to subscribe. Brian the main man.
Yeah.
Zanga ayo ajende.
Potifajua ya aka Potc.
Ahero.
Kana agende mene.
Kana agende mene. Potc.
Yeah, Potc.
Abudi yeyo tu. Chabu ino ziko omote. Toko ze. Tuku manansu. Lendo wino.
Yeah, next week.
Yeah.